min ye sankolo da kala ka sama waati. Barka Ala ye. Maso min sɔnna ka dugukolo fɛnsɛ, a ma fili arda. Ala ye ne bisi. Je déjà la nouvelle kiramé. Wajibi, wajibi. Jɔn o jɔn n'i bɛ baara o baara daminɛ dugumakolo in sanfɛ, i sinsinnen kɔni setigi Ala tɔgɔ barika man ɲi. Rasulallah, amina ta de, Rasulallah. Rasulallah, nyamanyuma, nyamanyuma. Lusul kira bainga. Mafo Allahumma salli. Ala Sayyidina Muhammadu. Wa ala ali Sayyidina Muhammadu salimu wa salimu. Ala karna fana barakai. Jalou sigira, anw sigira, an bɛ ba ni kolo ni ɲɔgɔn cɛ. Waleɲuman dɔ don. An ye wele se ɲɔgɔn ma, n'an ka fara ɲɔgɔn kan. Bonyaba man di bonya ma segin bɛ. Bangoni na, vieja na. Kada mina ni mukunda, fina kunda. Ane karanga kunda ni maba kunda. Kɛra bɛɛ ma cogo ɲuman de ye. Jande a barika, k'an fara ɲɔgɔn kan a barika. N ye wele se jelikɛ dɔ de ma, wa kana jɛ baw maa kelen ko man di tun. Ee jelikɛ jumɛn ye? Ani jelikɛ, ani Bamakɔ jelikɛ. Faransi jelikɛ de, jelikɛ ɲɔ ɲɛ mali. Laji Jabatɛ. Kalajo Sangoyi, caman de bi nazara juru fɔ. A bi kan kɛmɛ fila ni kan kelen de fɔ. Nka barika ye tiɲɛ dɛ. Kɛ Ala ye, ka jigi kɛ Ala ka kira ye. Bawo Ala ti bɔ maa jigi kɔrɔ, Ala ka kira ti bɔ maa jigi kɔrɔ dɛ. Sago ye, i bolo wari di n'a ye nafa de ɲɛ ye, bolo de saya ni ɲɔgɔn cɛ dɛ. Ala y'i ci kun dɔ de kama, nka n'i bɔn'o ma i bɛ kɛ bolo sinde ye. Jelikɛ, nazara juru cɛ, n kan n'o ma to. A ye faso jɔ k'a d'i ma, i b'a kalama ne b'a kalama, ka faso jɔ k'a d'i ma, i b'a kalama n b'a kalama. Ka fara nga an ka jɛ an ka baro diya ɲɔgɔn bolo. Juru min sen ka kan kɛmɛ fila ni kan kelen, a b'o de fɔ. Min ma nazara juru bɛ mun ɲini bolo, i ka jeli Dirisa de bilasira. Naamu sun tulo b'i la. Sangoyi, i yɛrɛ
Mamakoya, ni yadini ngalomba yala kafakuye mbele baye
Now for a shiny don't about cup of nine galoshing meditation on that. Mamma no matter. Trucking a beer. Near for money, no matter for money. Sigata Kante. Alaida, it cannot be good. It must suck. I can't be good. Chicken. Mamako, Mamako, not any money. Sulapo, Kandabo. Someone know, Kandam and a Sumadon at Casamurdo. Because the Kabone can't do the Shana Kilima, Mabenda can't get Kilipi. Parsiga, you can't, you're bad in Yana. Jaluka fedu ni alade sigati kandene yene nebula ni jode jaluka fedu ni jode yene sigati kandene yene alabi deno chitu kuna kolo safe setike alabi chitu kuna de kama ni bono mebike bono shinde Sick it down, Sigati Kantemasa, Halina Saramba, but the young Polo is having one gentleman. Then I'm going to Gijeni, Mamakoni Kulukani. I like Kuanachi, Chakumi Faka Bukono, Sigati Kantemata, if I can look on a legend, Sigana Bakalama. Abina ni alaka ya moriade matiso kisike kiba kalande ekoye doni bae ebi biribi seneke ita adone benadugu chichemi ane benadugu kolokane ifani choche fly ayegara kilande amana ya kono ikeri foko de mebonde nye bana shiki mefurake bade kudo sigati kande shiki danyo. The Kafala Woloma. A neighbor Woloma, Iba Woloma Chodo. Iba the Chakumina, Iba Dons, Katikante. A Kara Alafet, Ama Ala Jaffa. A Kara Ala Krafet, Ama Ala Kara Jaffa. A Kara Fasofe, no yet better to be. A Kara Pasofe, no yet better to be. A Mapa, I am a Mapa Jenidon, Skatikante. Kapama do Woloma. Kanita kada na kufala. Ebe fele ya doa. Defa bisa. Aba bisa de. Ebe to diya kono. Denga nibi wele kiye fala de. Jiye do mabani ye fala de. Oman fala bifu mae. Mami me. Kwa bi fala to na nitu kumakulo safe. Chesa bato muso. Nimi wila mani toro ni klipi ni pani ni baba. Ameja ame sigati kante de sekere. Baka soka nye di che. Oh, beni nye di che li manka. Shek danyo, sigati kante wele abija abe ndabu ya kire. Namo, ala ya kuma nima yika kuma fa forla. Nibi na forla nima seka fa yibika nyamande nye. Shun kulo bila. kante wale abe lamine fala ujigido yatima ujigido fanta fala ujigido ne abe lamine famiye soga kama mara ye fara la nyamade do halala tede meme le domina sikati kante meme le domina sikati kante ane nyuta anambe ane pa fatiko ni sikare andara to ba sore somata wa sikara barka mana wa sikara ukute bebe me ya ala sikati da kera ma numai abara ma numana ala fimi ndaba bala ku sani nyonje ama sokko fo made sikati kante ama kafa ala yidu ndaba mama nyare sunanya ama so ya ndo made sikati kante wa ala ya uchama ami chidede na makale chidede sikati kante mofie we'll be right back. chu sigati kante kira kuye keme saba anetani saba na be kuye ba keme ne ba bukane nani ye bili do ma bina wana kumakadu ala mimba ufuina tumagula safe nga uye bara nike utama kofa amu utu hapo sigati kante itebara mama kosumau ane mama komoru minu misekola awe na akabi akabi na nikuji jeni sikare sengula ude kudu fasa kukendeu mena ude ane fasa kukendeu ongani demi ya fanyafa ika ni sanga sikati kante mane suna bika kuji suni dafara suye sikati kante chakuma nido aduna poko la peka na kukumai awele mene abijabi nyamadenda dekadente awele sikati kante wele
Ni sarai sarai sarai